Pada mamu dirikan nala moreji, kali ina gen nama logo sa. Eno humpieno, wale logo narona re sekaseka kanya ka Rokino lea Bigy Aliento. Rokino ilin CEO ya abiti ya di rappers tsa kostere le mo president ditoro wa di rappers tsa kostere mo president ditoro o rile gore Rokino o reka di awards like is paying from his pocket money a patela an event organizer wa di award ceremony what gore award e ye go yena. So taba ke ye ga re tsebe gore a morena CEO o ikaeletse go tshimola leina la gagwe kgotsa nkare maybe go responda go Bigy Aliento. Jaaka maloba le utlwile Bigy Aliento nare
freedom of speech fight your card law. I'm still running the street like my nigga I'm a nation yo. They don't value me. They great fake niggas like Rokino. Dimba didi kima emoji sa ino. If you pay awards, I pay for the promo. Golden smile.
Ba khaitso Bigy Aliento are Rokino o patala di awards. Rokino CEO mogodielo ra ga re tsebe gore a o akanya go tshimola lena lago mo di ngare di tsikantsikeng ore ngare mo ditabatabeng tse batho ba di buang ka wena mo strateng ra ga re itse ba re ntle le go senya nako e re tswalele episode ena re tla le bona gape mo letsatsi le letlang.